Igcwamu elisha lingaselidedele ibhomu ntambama njengoba seliphostile emapheyijini alo ukuthi 1, 2, 3 kule weekend isilomo sizobe sibakhotha kulezi ndawo. Ntambama kusenjalo zinqazwa okhokho benu, lase-ke laphosta imicimbi elizobe liyihambela. Uzokhumbula-ke ukuthi abantu abaningi balinde ngamehlo abomvu, belinde lona-ke i-albhamu yegcwamu elisha, noma ngabe promo noma ngabe i-CD cover okhombisa ukuthi indlela iyaqhubeka, noma-ke i-albhamu iyaqhubeka iza ngasekhishweni njengoba abantu abaningi beze bakhala. No-TK Zuma uze waphawula ngalo udaba. Uyayazi-ke indlela uTK Zuma aphawula ngayo, bese-ke abantu beveza uvo labo laphana kwi-comment section. Nangu uTK Zuma eveza noma-ke eveza ukunganami kwakhe ngegcwa ngesenzo segcwa melisha. Mlaleli wami, akusizi uvo lakho ukuthi igcwamu elisha ulilinde ukuphi nendawo, noma-ke ibhomu leli legcwamu elisha ulilinde ukuphi nendawo. Ungakhohlwa u-press notification, wenza sure ukuthi uyasubscriba, uyalayika, bese wenza sure ukuthi uyayishiya futhi comment yakho, ukuze njalo uma sekufana amavidiyo kube wena oqala uthole i-notification. Asihlangane kuvidiyo elandelayo.